kumenye
kebo kumenye ni kiganiro cha radio igicaniro kirimo rukwikiyane rw'ibiganiro 15 biba yagira ibyaranze intwaro ya CNDD FDD muri imyaka 15 imaze iri ku butegetsi kuva mu mwaka w'2005
gabutugane kuzuza bose bose abarundi twese hamwe
ifatwa n'ifungwa rya Floriane Irangamiye ryakozwe ku mvuzi gikenye ku mvuzi ugomba gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuko uretse yuko yari umumenyeshamakuru uretse yuko kandi yari mu Barundi bashikiriza ibyumviro ko muri ubutegetsi bw'igitega budakunda nta kindi cyaha na kimwe yakoze kanatsinda icyaha bamwagirije ni icyaha biboneka yuko kitashobora gukorwa n'umuntu nka Floriane Irangamiye mugabo icyo tuzi nuko yamumenyeshamakuru kandi yashikiriza ibyumviro ko muri bashobora badakunda rero kuri iki tubona yuko inzego za leta urwego rw'iperereza rusanzwe rurongowe shanke rukukira urwego rw'umukuru w'igihugu ruri ko rwivanga mu kumwe n'ubutungane bukora rwahohoteye uno mukenyezi akaba n'umumenyeshamakuru bikaba ibintu bibiri bitandukanye n'amategeko y'u Burundi duhe ku ibwirizwa shingiro ingingo ya 23 ingingo ya 19 ivuga yuko amasezerano mpuzamakungu mu Burundi bwateye ku mukono nayo nyine afatwa yuko yobagize ibwirizwa shingiro nayo nyine yarahonyanzwe tugasaba rero yuko ubutungane bwo kwikubita agashi bugakora ibishoboka byose kugira ngo uwo mumenyeshamakuru ashobore kurekurwa kuko yapfunzwe hadakurikijwe amategeko yarahohotewe munacara cyane n'urwego rw'iperereza igitaye ko nuko icyari karakurikiranwa ko ari icyaha ntashobora gukora bisigura yuko afungiwe ibyiyumviro byiwe afungiwe akazi akora nk'umumenyeshamakuru
baramukije bakunze n'amwanya wanyu baradio igicaniro ikaze ni gwanye mu kiganiro ke bukumenye muri gwa rukurikirana rw'ibiganiro 15 byaranze intwaro ya CNDD FDD imaze iri ku butegetsi mu Burundi radio igicaniro yashimye uno muzi kubashikiriza amabi yaranze uyu mugambwe CNDD FDD mu bijanye no kwivanga mu bikorwa by'umugwi CNTB ujejwe gusubiza muzabo abaziteshejwe kubera injyana z'urudaca zaranze igihugu cyacu cy'u Burundi gutyo uno mugwi ugahava uduhoka kwibanga ryawo aho dusanga wahavuye witaho igice kimwe cy'abarundi bagwiriyemo abahungutse bavuye hanze y'igihugu igice ca mbere mukaba muza gukurikira ibyo radio igicaniro yabatororokanirije kubijanye n'ingorane uyu mugwi CNTB uteza aho kuzikiza kubera igitugu utegwa n'ubutegetsi bw'umugambo CNDD FDD mu gice cya kabiri tukaba tuza kwakira umutumire nawe akaba ari nsabye Jean Claude ariko imbere yuko tuja mu idonido mu nkundire dukurikire kino gice cya mbere kigizwe n'ibyo uruganda rwa radio igicaniro rwabatororokanirije tukaba tubishyikirizwa na Arsene Bitabuzi
inkomoko y'umugwi CNTB turiko turababwira uno munsi n'amasezerano ya Arusha haba basomye cyangwa bakurikiranye ibikorwa bya CNTB nk'uko bitegekanwa n'amasezerano ya Arusha ari nayo umugwi CNTB usanzwe ukomoka ko umugwi CNTB warujejwe gusubiza muzabo abaziteshejwe gushumbusha abanyazwe ibyabo ndetse no kumvikanisha abafisi imari zifatiye ku matungo biturutse ku ndyane zabaye mu gihugu cy'u Burundi aha naho hakaba harimwo abahunze igihugu bariko baratahuka hamwe n'abahungiye hagati mu gihugu kubera ugwimo rwabaye mu mwaka w'1993 bikaba byavuye biyangara atari uko bitari bitomoye canke byoshoboka ihibambewe ahubwo kubera ingendo n'inyifato bigayitse birangwa mu butegetsi bwa CNDD FDD tufatiye ku masezerano ya Arusha umugwi usanzwe ukomoka ko umugwi CNTB warufise igikorwa cyo guhuza abarundi bapitaniye amatati y'amatongo n'ayandi matungo nk'uko twatanguye tubibabwira ariko abatari bake bakaba bemeza ko byawutaye kuwa amazi kubera kunanirwa kwikura k'igitugu cya CNDD-FDD. Inyuma y'akaruhuko gato tubabwira ibyaranze mu gwisentebe muco bise guhuza abafitaniye amatati y'amatongo n'ayandi matungo.
Ushobora kuronka no gukurikirana ibiganiro bya radio igicaniro muciye kumihora ngurukana ubumenyi ariyo
Facebook, Instagram, Twitter, SoundCloud na YouTube mukandika ijambo radio igicaniro.
Hari cyo mushaka kubaza canke guterera kuri radio igicaniro muca kuri nimero ya WhatsApp ariyo
akamenyetso ko guteranya 44 73 99 5 68 2. Ndasubiramo akamenyetso ko guteranya 44 73 99 5 68 2.
Muhinga bw'ivyuma barakoze nkuko twaduhejeye kubabwira, reka tubabwire ibyaranze umugwi Sentebe muco bise guhuza abafitaniye amatati y'amatongo n'ayandi matungo. Mu guhuza abafitaniye amatati y'amatongo n'ayandi matungo, umugwi Sentebe byarawurangaranye n'ububikiriko kubera wacitse igikoresho cy'ihorihori n'inzigo y'inzikira yo gucanishamwo abose rimwe bigaragara mu butegetsi bwa CNDD-FDD ari nabwo buboshe umugwi Sentebe mu ntumbero yo gukingira inyungu bwite z'akagwi gapfukamye igihugu munda. Ikindi twobabwira nuko uyu mugwi wabuzemwo abagabo bijunja n'ijambo aho abawugize babaye banivyo kubera gutinya gutakaza akazi n'amaronko bakemera gusomera induru zivuga. Abo radio igicaniro yashoboye gushikira baremeza ko ibyo guhuza byari bihari kuri Patiri Astere Kana akirongoye uwo mugwi, ariko ubikogwa ubu Patiri Astere Kana yakoze bimwe bimwe bikaba byavuye bisubigwamwo n'uwaje kumukorera mu ngata yanabaye icyamamare kubera ibikogwa bigayitse yakoze kuri uwo mugwi Sentebe. Ubu nawe akaba ari Musenyeri Serapiyo, aho ubu Serapiyo yaje afise imvugo n'ingendo y'igikenye aho yita umugwi w'ababa bari mu matongo canke abari mu mazu ariko atamanyanga abagaragara ko abo twita les acquéreurs de bonne foi mu kinofunofu, aho yavuga ko ari bisuma ataco bakwiye kubaza ngo kuko nabo baguze n'ibisuma ngo nayo abahawe na leta zabanjirije leta ya CNDD-FDD ngo impapuro batanze ngo nta gaciro zifise. Icyo bikoze haba mu masezerano ya Arusha eka no mu ibwirizwa shingiro amategeko hose aratomoye. Iyo impande zibiri ziri mu matati kubijyanye n'amatongo n'ayandi matungo, umugwi Sentebe wategerezwa kubanza gutegekanya ikigega cyo gushumbusha uwo bishitse akabura ibyiwe nk'igihe leta ishobora kuba yabyikoze ko mu bijyanye n'ibikorwa by'iterambere, aha twovuga nko mu bikorwa byo kubaka amashure, amavuriro eka n'ibindi. Ibyo bikaba byaruko mu masezerano kuko utotunganiriza umwe ngo uheze wangaze uwundi. Inyifato yagaragaye kuri Musenyeri Serapiyo ntiyatandukanya uwabyihagiye canke uwabironse biciye mu mategeko. Ibi byatumye hatari hake haduka imigumuko, twobibutsa nk'ibyabaye mu ntara ya Makamba na Rumonge ndetse no mu gisagara ca Bujumbura. Icyo bikoze muri Makamba kubera ingwane zari hagati y'abo mu bwoko bumwe, leta ya CNDD-FDD ivuga ko yaje guhabuza, CNDD-FDD yahisemwo kubangira ibitwara buke buke kugutinya ko bohava bategwa amabuye n'abo bitwa ko bariko barakorera uno munsi. Baraheza bizizira umuryango wa Nyakabeto muri karitsiye ya Ngagara iri mu gisagara cya Bujumbura abatari bake muribuka ibyahabereye. Akaba ari naho hatanguye kugaragarira ingendo ya CNDD-FDD yo kwivanga no gucanishamwo Abarundi uhereye kubaba bahungutse n'abasangwa tudasize inyuma ibibazo by'ubwoko. tukiri kuri iki cyo kunywanisha abarundi uyu mugwi sentebe wabwirizwa kugirwa n'abantu babashingantahe n'abapasoni bizewe n'abarundi hama ukigenga koko utarinze gutamikwa ijambo mu nyungu z'umugambi wa CNDD-FDD na hano hari kibazo kinini cyane kuko imvugo yaranze abari bafatanije na Musenyeri Serapio muri uwo mugwi wa CNDD yari imvugo yuzuyemo agasuzuguro n'agashinyaguro bikoregwa cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi ikijyanye n'abagize umugwi CNDD biboneka neza ko yabyibanzemo aho ishyiramo abantu bazwi nk'abanyegewe n'ibyumviro by'amacakubiri afatiye ku moko baterekwa abo mu bwoko bundi aha twobaha akawero nko kuri Pasteur Habimana ava mu bwoko bw'abahutu azwi mu mvugo yiwe irimo amacakubiri ahagaze ku moko akongera hagashirwamo imigambwe wanashaka irimo abo mu bwoko bw'abatutsi ariko bacuditse na CNDD-FDD aha twobabwira nkori icyegera cy'umukuru w'igihugu uno munsi n'abandi bagiye baragura amatwi yabo mu matora yagiye araba mu gihugu cy'u Burundi mu ntumbero yo kwigawira uno mugwi kugira ngo bikunde bawukoreshe nk'igikoresho cyabo cya politike uno mugwi warahinduriwe akatari gake amategeko awugenga kandi undura kwabaye guhindurirwa aho twaregwa uno munsi uyu mugwi ukaba utwarigwa mu biro by'umukuru w'igihugu ni mu gihe wahora utwarigwa mu biro by'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu tukaba tuzi ko iki ari kibanza cy'umugambwe uba utandukanye n'uri ku butegetsi mu yandi majambo wategezwa kuba umugambwe utavuga rumwe n'umugambwe wa CNDD-FDD uri ku butegetsi uno munsi abatari bake mu mugambwe w'abadasigana iprona baremeza ko CNDD ari kimwe mu byatumye haduka ingorane muri iprona biturutse kukutumvikana ku ngingo zari ko zirafatwa mu mugwi CNDD twababwiye uruhagarara rwabaye ku rugo rwa Nyakabeto mu Ngagara ubona ko iprona yari yabihagurukiye kurusha n'iyindi migambwe hari n'ibyabereye muri Makamba twababwiye uko CNDD-FDD yabyifashemo tufatiye kuri utu turorero uko ari tubiri biraboneka ko uno mugwi wabaye igikoresho cya politike cyo kwihora no kurondera amajwi mu matora kuruta guhuza bene Burundi tubibutse ko komisiyo ya mbere yari irongowe na Patiri Asterikana nk'uko twabibabwiye ya kabiri ikarongorwa na Musenyeri Iserapio abo bose uko ari babiri naho bose bari batowe mu bihebeye Imana umuntu akibaza yuko batohengama bari batandukanye cyane mu bijyanye no gutunganiriza Barundi Patiri Asterikana yashyira imbere guhuza abantu akenshi ugasanga abahungutse n'abasangwa bemeye kugabura kuko naho icyo kigega twabuze kitari bwajeho Patiri Aserekana yavuga ko uwahungutse atoshikira mu gahinga kandi yarafisiwe uwaguze nawe ko atoca yangazwa kandi yabafise n'ibyangombwa byemewe n'amategeko ibyo abantu benshi bakaba baranabishima ariko mugenzi we Musenyeri Serapio yaje yirukana abasangwa ngo nibisuma akabata hanze avuga mu mvugo mbi ngo nibumve ayo abahungutse barimo iyo myaka 40 yose ibi bikaba byatumye haba impari nyinshi hagati mu Barundi bisigura ko hari umuce w'abantu wariko urarenganywa rya kariba aha umutegetsi wese yokwibaza ikibazo akaniha inyishu uku niko ba ari kudohoka kuri ya ntumbero yo guhuza abarundi umugwi CNDD wategezwa gushira imbere aha two bifata nko gutaramunda kuko habayeho nyagupfa hakaba na nyagukira kuburyo mu gihe CNDD-FDD itoba iri ku butegetsi aboza kuyisubira wosanga baciye basubiramo izo ngingo ziriko zirafatwa no munsi ugasanga ingaruka zibaye nyinshi kubera inyifato yo kudafata abarundi kumwe imbere y'ikibazo kimwe mu gusozera twamenyesha ko ingaruka ari nyinshi cyane kandi ku barundi bose baba abahunguka canke abasangwa bitewe nuko kwivanga mu bikorwa by'umugwi CNTB biranga umugambwe wa CNDD FTD ibikorwa byawo bigateshwa agaciro ku buryo abarundi batari bake kandi bo mu bwoko bwose babona ko atakuri kurimwo ikitavuzwe coco no guhuza abarundi nkuko twabivuze hejuru aha hongera ko imiryango y'abarundi iri mu makambi y'impunzi hagati mu gihugu uyu mugwi CNTB ataco urigera uvuga ko ingorane mu bijyanye n'imibano hagati y'abarundi yaratosekaye cyane ahatari hake biturutse ku ngingo uyu mugwi wagiye urafata bigatuma n'abasubijwe mu byabo batumva ko batekaniwe bakarinda gucungegwa n'abapolisi b'igihugu uyu mugwi rero ukaba wari ukwiye gukora wigenga ukava mu kwaha kwa CNDD FDD hama n'abawugize bakaba abagabo bijunja n'ijambo bagahagarira ukuri nk'abashinga ntahe babushitse kugira ngo bikunde batunganirize abarundi kuko bitewe bitebuke hazogera igihe bakabazwa ico bamariye igihugu mu bijyanye n'amabanga barimwo uno munsi
Arsene Bitabuzi arakoze cyane
na kuzewe nari nsigaranye kandi twaragaburanye tukaringaniza agomba kukagira hantu agomba kukanyaka rero nanze maze kubona yuko agomba kukanyaka ngo haziye impapuro ngo nimvemo nanze nkatsambona yuko atahantu na hamwe fise kugenda niyo ntumasobora kuherereza barabara nkavuga ati niburi iburi nuko nopfuma mbona napfuye hakonza kugwa hehe hakunguma nangara
byo byo biraboneka kandi biragaragara kubera hazamaze kuvyirukana kajagari kuva ku muyobozi no kumugoma kuzana ngaha ku mukajira bageni wo sinza tuza twamaze kubibona yuko hagiye kuvyuka kajagari kandi intambara y'amatongo ndabona kwigiye kuvyuka kandi kabiyikomeye kuvana n'uwo mugwi nyene wavuga ngo wahuza gushikiriza mara ugasanga twebwe ukamenga turanyazwe ahandi ukamenga bashikirije mukuri ahandi bakacya bivyura mu kajagari rero
uwo mwene yitwa ngo ni mwene hosente bayahaye rero araca mu nkinda kaza akazana igipolisi gitanzwe na leta bananje mumva ako karenganyo gitanzwe na leta akabari baza gucibikaze n'abapolisi bari nyuma none bene kuharima nabo bace bajahe muri ko muraraba n'umujyango n'abana n'ivyo byabakugije baje itubwo ntagire leta yo guhungura hama yongere uhungisha abandi ntanya gupfa ntanya gukira nta mwana n'ikinono se barundi nagira ijambo avuze kuri sarapiyo
nuko nari nabibabwiye mu ntango za kino kiganiro uyu n'umwanya w'igice cya kabiri cy'ikiganiro ke bukomenye aho tuza kwakira umutumire nawe akaba taruhundi ni Xavier Jean Claude yarakoze mu mugwi CNTB Xavier Jean Claude ndakwakire mu kiganiro ke bukomenye
amahoro cyane namwe
murakoze cyane Xavier Jean Claude mwarakoze mu mugwi CNTB umuyobozi wanyu ku bikorwa wa CNTB iri kirakora ufatiye ku ntumbero itangwa n'amasezerano y'Arusha
jewe nagira mvuge yuko umuyobozi atari uwundi umuyobozi nuko umugwi CNTB wari umugwi mwiza cyane kuri jewe wari ufite intumbero nziza cyane kuko bawushizeho bafise intumbero y'ukusubiza mu byabo abiteshejwe n'intambara twagiye turacamo kuva twikukira murazibuka 2022 muri buki byabaye 88 muri byabaye 93 ibyo byose nta numwe atazi ko byatumye haba abarundi bateshejwe byabo nizo ntambara rero uwo mugwi wari ufite intumbero nziza mu ntango yari yo kubasubiza mu byabo hama ukaca urengera kuri ico gikorwa co kubasubiza mu byabo ukongera ukaja kuri dimanche cyo no kwita dimanche yo kunywanisha abarundi rero umbajije dufatiye kuri iyo ntumbero umwihwezo wanyu n'uyuhe rero mvuga yuko umwihwezo wanje ari uko ico gikorwa kitagenze nkuko mu masezerano y'Arusha byari byategekanijwe
ufatira kuki
ufatira yuko cyane cyane ku kijyanye n'irya dimension navuze yo kunywanisha abarundi hari ukuntu aho kubanywanisha ahubwo jewe mbona yuko uyo mugwi wazanye ibintu byo kubacanishamo cyane cyane bavuga bijyanye ngo bafata z'uko umuntu atahutse acashikira mu byiwe bakibagira yuko bakabimugabira byo tufate nk'ipongo ugasanga bavuze bati turari muhaye byose ugasanga umutangwa yarashoboye kuri kore imyaka 30 wanashaka uretse yuko yarikoreye yarariguze akarigura tuvuge nk'umugira gatanu cyangwa gatandatu atazi yuko iryo tongo ryoba ryaribwe bagaca bavuga bati wewe uguze ibyibano uburana n'uwabyize ugasanga ntibigishoboka ko aburana n'uwabyize ashobora kuba yarapfuye we yarazi yuko afite ibyangombwa byose kugira limitiri rero kuri icyo kintu nuvuga yuko umugu sente butabifashemo neza mugu daba cyane cyane ingaruka mbi zoshyikira uyo yoba yararisanzwemo mu gihe umuhungu ke yarataje
tukiri ngaho nyene meruka bavuga yuko hari hatiganijwe ariko hatiganijwe ikigega cyo gushumbusha abo bavuye mu byo bari barimo ho bahabuze imvira cyo gishigwe ko imbere yuko bashyiraho umugwi
ibyo by'icyo kigega batu twabyumvise gutyo jewe kuko nagiye mu mugwi umaze imyaka ikora nagiye mu mugwi mu 2011 nasanze icyo kigega kivugwa mugabo nk'ikigeze kijaho kuvuze uti habuze iki jewe ndavuga yuko hanini habuze cyo no kwita ishaka rya leta y'u Burundi yo kushyiraho icyo kigega kuko ahanini leta niyo ijejwe gusubiza mu zabo abagiteshejwe n'intambara ni igikorwa cega leta ubwa mbere iyo leta rero ntiyashoboye gushika kuri icyo kintu kuko itabishyizemo ishaka abandi nuvuga yuko batabishyizemo ishaka n'amakungu kuko ayo masezerano yarusha kugira turinda tuyashika ko mu Burundi twarasiwe turahagarikirwa n'amakungu nta n'umwe avyibagiye yuko bamandera bari bahari nta n'umwe avyibagiye yuko Nyerere yagiye yaratanguje icyo gikorwa nta n'umwe yibagira yuko n'umukuru w'igihugu cya Amerika Clinton yari yaje umunsi bayasinya mu 2000 ni ukuvuga yuko ari amakungu yarashigikiye icyo gikorwa navuga nayo kumengo yaradutereranije kuko icyo gikorwa urabye n'ikigega cyatekerezwa kuba kirimo amahera menshi nibaza yuko na leta itari kuzifasha iyo ngende rero navuga yuko muri kubwanje umwihezo y'iwanje nuko ari leta ari amakungu basa nuko icyo kigega baraki-negrije ariko navuze
baravuga yuko hari abantu batiyumvamwo ibikorwa by'umugwi CNTB kubera ishyirwaho ry'abagize uyu mugwi CNTB atama kritere aboneka bafatira ko kugira ngo babashireho mwebwe mubibona cyo kimwe n'abo bantu bavuga gutyo
jewe ibyo kuvuga ngo amakritere ahanini si ibyo jewe noshira ko notoramo amahinyu kuko amakritere bavuga yuko arajya gukora mu mugwi ari abantu baba baserukiye imigambwe ikorera mu Burundi ama bagaca bagenda bagiye badaserukira umugabo baserukira igihugu ni nka kurya bava ngo umushinga amateka yatowe atogwa mu mugambwe mugabo agakorera igihugu rero kubwanje ikibazo sindakibona kuri le critere ngo bafatiye ko mu gushiramwo abo bantu mu mugwi ikibazo ni mbega amategeko bakoresha ameze gute ameze neza cyangwa ameze nabi mbega nyabantu n'abantu b'ubuntu n'abantu babashinga ntahe n'abantu bijunja n'ijambo icyo ni cyo kibazo nyamukuru nayo iyo baje bava icyo cyari gikuru je rero ndavye ugiye kuyihweza urabona yuko bahashitse bakora cyane cyane nka kuriya kw'abashinga amateka ni ukuvuga iki ni ukuvuga yuko kurya bahagiye bahashizwe n'umugambi wasanga umengo ahanini bakorera ivyumviro vy'imigambwe yahabashinzwe kurusha gukorera umunyagihugu bagejwe gufasha aho rero niho notora amahinyu ni muri ibyo bikorwa by'abagize umugwi
none ga Jean Claude wewe warakoranye nabo n'abari muri CNTB koko wabona ari abantu bafise ubushinga nawe bafise bwa buntu ariko uravuga
mu bisanzwe sinoja ngaho ngo mbese ngo bose bari bafise ubushinga nawe cyangwa ngo bose ntabyo bafise hariho abari babufise kurya ko mu yindi mice yose igize igihugu n'abatari babufise igikuru jewe nabonye cyabuze nuko nabo bari babufise atangubu bari bashobora gushiramo kubera iyo migambwe cyane cyane umugambwe uri ku butegetsi wabasumbya izo nguvu ugiye umuntu akunoma ni ukuvuga ugiye umukuru w'igihugu ashyiraho deke kugira ujeho ni ukuvuga ko ujya mwanya amara ayisinya niwo mwanya amara ayisinyura rero uhagiye periodeke no kuvuga umwanya wari wose udakoze n'ivyo ashaka nkuko intumbero y'uwo mugambwe wiwe muri ico gihe ubishaka byari bigoye kuhaguma rero uravye na burya bukene bwo muri kijya gihugu kandi abantu bo muri commission n'abantu bari mu bantu bahembwa neza cyane muri kijya gihugu akarabatije mvuye kwigisha muri seconde hahantu kure ni nasubirayo bizoba bingoye ntacyo nzokwimarira akavuga ati reka nemere guhembwa aya mahera nume nkore nk'uko abandi ariko barakora aho niho mbona ko ibintu byapfiriye
biravuga ko mu ngingo zagiye zirafatwa n'umugwi CNCB zihengamiye kubahungutse gusumba kubasangwa mwebwe mubivuga kwiki
nukuri icyo kiravugwa ariko jewe novuga yuko ahanini ikibazo kitari ngaho ari uwahungutse ari umusangwa bose n'abarundi jewe ahubwo ikibazo ndagishyira ku mategeko kuko urumva amategeko ntiyabitomora neza hariho ukuntu amategeko jewe agenga umugwi CNCB wasanga ca ya dimension navuze yo kunywanisha abarundi batayihaye novuga inguvu zikufi ni bimwe natanga kwa karorero umuntu arahunze kubera ingwano arataye itongo itongo riribwe birashitse riribwe canke riragurishijwe na leta kuko ibyo byose byarabaye hariya makawa asanga ariko mujya gushijwe na leta hama uyo yariguze akazorigurisha nkuko nabikubwiye gushika ku wa gatanu uyo wa gatanu akaza abona hari umuntu ahungutse bakamubwira bati musubize akavuga ati reje abana banjye nahabyariye badoca bajahe urumva icyo n'ikibazo
dufatiye ngaho nyene urabye ingingo za CNCB usanga bafatiye dufate abari bafise ibintu canke abari mu itongo ry'uwundi muntu bakamusohora ataca kigega bataki badashoboye kiba kiri hagufi inya kugira ngo bikunde babashumbushe ntimubona yuko koko uyu mugubu uhengana
ego ivyo rero nivyo nariko ndavuga n'ukuri ivyo nta numwe yobishigikira nta numwe yobishima kuko n'uyo tuvuga yasubiye mu byiwe arakeneye umutekano arakeneye kubaho neza abane n'ababanyi ntashobora kuzoronka umutekano ngo abane n'ababanyi bamuraba ribi bati wowe waje kudusohora icyo gituma rero mvuga nti n'ukuri barakwiye kuraba ukuntu iyo dimension y'ukunywanisha abarundi nayo yoherezwa inguvu zijya bahereza iyo dimension ya justice no kuvuga yo kutunganiriza abo bahungutse kuko nabo basangwa ugiye kubiraba ni ukuri novuga yuko abitwa yuko bari bafite ayo matongo cyangwa ayo mazu ari bo nyine bayibye cyangwa bayasahuye niko novuga bari benshi abari benshi barabayaguze batabizi yuko yibwe cyangwa ugasanga barafite ni ibyangombwa bahawe na leta byemeza yuko ayo matongo arigwabo mugabo ugaca usanga uwundi ahungutse araje nawe afite igihe ugace baza ati none ivya leta ko tubibona bifiswe na bose ni leta none twovuga yuko yari yahaye nde ugaca usanga rero kubera ca gikenye wa mugambo uri ku butegetsi wari kurakoresha tuvuga ati ivyo vyabaye kera twebwe ntituraba nakari vyabaye n'amareta yahekura Burundi
mwebwe mwarabaye mu CNCB mwarumvise ku burongozi bwa kana hamwe na Serapio hari hitandukaniro kandi bose bitwa yuko barongora mu CNCB mwebwe mwabibonye gute mwabyumva gute
ego ico caravuze nkuko nabivuze jewe nagiye mu mugwi 2011 nawo wari watanguye 2005 uvuye muri ibyo by'amasezerano yarushaho ko nabivuze hama kana je nasanze atakiri mu mugwi ari active novuga atakiri active mu mugwi yari umuntu amagara yaracitse ntiyashobora gukora rero ibyo navuga kuri kana n'ibintu ntabonye numvise byaravugwa yuko mu ngingo nyinshi cyane cyane mu matongo ya ruguru yafasha mu kushyira imbere ya dimension navuze yo kunywanisha bagafata ingingo zo kugira uhungutse n'uwo ahasanze bagerageza kumvikana ibimwe bagira byo kuvuga ngo kugabura ugasanga haru twaye le detere l'hotel chanke la moitié bijanye ningene bumvikanye hama nuvuga yuko ivyo onye hari imanza nyinshi zaciwe muri ubwo buryo kandi amatwa nsumira hariho ababishimye nubwo bishobora kuba hari abatabishimye mugabo benshi barabishimye hama cyitse rero kuri yo kaya ya terapiyo terapiyo wewe urumva wewe yavuga ndabona ubyihukundi akavuga ati nukuri kinumva ukuntu umuntu yotaha akajisisa kwerekana yuko itunga ari gwiwe hama ngo duce turigabura ati jewe mbona yuko uwerekanya kwitunga ari gwiwe bari musubiza byose ikibazo rero gica kiza ni mbega uyo ahavuye ahakuwe wewe yacaja niho rero nakubiye ya dimension ya reconciliation aho onye ari maze gutakaza ya ntumbero ivyo jewe nanje kubinyerekeye umbajije uti ubona gute n'ukuri mbona yuko aho hantu leta yahasamariye kuko nta kuntu wosubiza mu gwiwe umuntu kugira uwundi acarushakaza aho naco ubukoze witwa ngo rise barundi rero no vuga yuko kuri ico kibazo gender ibona yuko boshira imbere cyane cyane yo dimension yo kunwanisha barundi
none ku bwanyu no gusamara canke no kubigira nkana
Jeno vuga ko abigira nkana sino vita gusamara ngira ngo ni kirundi nakoresheje kitandukanye mugabo mbajije no kubigira nkana no vuga ko kubigira nkana no kuri
aha ku bwanyu none umugwi SMTB warakuye mu biro by'icegera cyambe cy'umukuru w'igihugu uca uja mu biro by'umukuru w'igihugu byo kuri mwege byo byatewe niki
kuri jewe ahanini kintu cyabiteye kwari kugira umukuru w'igihugu ashobore no vuga gukontrola neza cyane uyo mugwi kuko utwariye mu biro by'urumva ko byoroha gukontrola ugereranije nuko yo twariwa mu vice president
komeye bivuze neza cyane mamubye kuri higa Jean Claude
ahanini ni ukuvuga yuko harageze ahantu urya mugwi ukoreshwa no vuga nk'igikoresho cya politike cyo kuzana amajwi uti gute no vuga yuko mu Burundi nta utazi ibyabaye muri izo ngwano zirindwi na kabiri nane n'umunani n'ibindi ko ari zari zihagaze cyane cyane ku bwoko abantu bicana bapfu ubwoko rero hariho ukuntu umugambwe uri ku butegetsi uno munsi CNDD-FDD bavuga ati twe kugira turonka amajwi neza nuko twereka abahutu uko ariko gukoresha amatemu komiso yuko twebwe tuje kubasubiza mu zabo kandi za ntwaro zabisikanya za gisirikare zitigeze zibigira ahubwo arizo zabirukanye aho rero yavuga iti komu tuzi ko amatora abaye abahutu ari bo benshi tukabashikira kuri iryo jambo ryo kubahungura tukabahereza ijabo ni ukuri amajwi yabo tuzuyarumva icyo rero kibaye ukakibona gutyo ukibagira yuko hariho uwo wasohoye hari uwo novuga wimye ubundi burenganzira bwiwe urumva yuko wa mubyeyi aba ariko ararenganya abiwe rero bwayifa hari mu byari bivuye ku mvo za politiki zo kugwanira amajwi
ego ariko biravugwa ko muri za makamba rumonge igihe abanyagihugu bahagurutse banka ingo za SNDP leta yo yara yaciye ihesha gatonya igahagarika ingo zimwe zimwe za SNDP
ego ivyo zaravuzwe ivyo zaravuzwe nkuko nari nakubwiye njewe ahantu nagera cyane ni Bujumbura nagarukira ni Bujumbura ngabo ibyo by'amakamba zaravuzwe kandi iyo ngingo twarayibonye yo guhagarika hama uwombaza ati mbega yoba yavuye kuki sinoshoka ndakemeza no hava mvuga ico jewe niyumvira cyangwa numvise mu radio cyangwa ibarabara mugabo sinokubwira ahanini byari bivuye kuri mugabo iyo ngingo ndi bwafata
Ego Jean Claude mwarakoze muri CNDP nuko twari twabivuze kuri mwebwe noneho ko guri kugira ngo uyu mu CNDP ukore mu ntumbero zo kunywanisha abarundi nkuko wabisabwa ntarusha nkuko n'abarundi benshi babyifuza
ikintu mbona cokogwa nuko ubwa mbere na mbere hojamo abantu babashinganahe bafite isho bamaze kwerekana mu bindi bice by'ubuzima by'igihugu baciyemo bakavuga bati uyu muntu uramuzi yuko ari umushingantahe ari umuntu w'ijambo icya kabiri nuko amategeko yotomogwa neza akavuga icyo wahungutse ingene bibigenda n'uwahunze ingene no wahatanze peto ingene bigenda hama ikindi nuko yadimasiyo nkuko nakubwiye ya reconciliation yo habwa ingufu gusumba hama icyanyuma nacyo mbona gikomeye cyane ni kurabo bitwa ko batewe iteka byo kuja muri uwo mugwi nibamenye yuko naho leta yo birikira wakoresha ibyo batumva ibyo bada nabo badashigikiye bamenye yuko leta n'ukuri zo bibazwa mugabo nabo bazobibazwa novuga face à l'histoire uko no munsi bariko batorera umuti niko no vyita ibibazo byabaye ku 2022 twebwe nti twari bwanavuse benshi ariko twarumvise abantu bahekuye Burundi abantu bagiriye nabi igihugu n'uno munsi ayo mazina yabo aracavugwa nabi bisigura yuko umuntu yobu no munsi ariko arabandanya abandamiriza ikibi mu kindi ejo ayo mazina yiwe iryo zina ryiwe rizovugwa ku bana n'abuzukuru bacu kandi nta teka bizomuha nta teka bizohereza nawe abiwe nico gituma mvuga nti uwakiriwe ubuntu akaronka iryo teka kuko n'iteka ukora mu mugwi nk'uyo ufite ingufu zo gukindura kahise igihugu kakamera neza novuga yuko uyo muntu aba yatewe iteka nico gituma yokwihagararako agafata ingingo zijanye no kunywanisha abarundi ingingo zijanye novuga n'ukuri n'ubuntu
harabavuga yuko CNTB yobanza ikabangira kumbure kugira ngo ibanze yuzuze ivyankenegwa ndavuga cyane cyane kuri iki kigega cyo gushumbusha kugira ngo muri kazoza ntituze dusubire gusanga tuko turasubiramwo ingingo zafashwe nk'uko biri ko birabuno munsi mwebwe mubyumva kumwe nabo
n'ukuri kino jangaho ngo ndabihakane kuko ni n'icyumviro cyumvikana gose kuko CNTB burya itwara uburyo bunini cyane ku gihugu cy'u Burundi rero byo wari wabaje ko yofata ingingo uno munsi mu myaka 10-15 zisubirwamo kandi hakoreshejwe uburyo bwinshi rero ko ibanza guhagarara canke ibandanya byo bigikuru nuko bavuga bati turi ko tugendera ku mategeko ameze gute mbega dufite intumbero nyabaki dushaka gushika kuki nimba bashaka gushika kunywanisha abarundi n'ukuri ni ibintu bishoboka kuko hahise ko Burundi karazwi ingene zagenze birazwi ushaka kubihirika arabihirika mugabo n'ushaka kubigorora birashoboka ku bwanje n'ukuri igikuru n'uko ubufise umutima ugutije nshaka kunywanisha bose
Jean-Claude akajambo ka nyuma mwobwira abarundi ba bari bakeneye kuzurizwa n'uyu mugwi CNTB ariko bitariko biragenda nk'uko babyifuza kubera igitugu utegwa n'umugambo CNTB mwebwe akajambo kanyuma wabwira naka
akajambo kanyuma no wabwira nuko bo kwihangana kuko igihugu kizokwama ariko abayobozi imigambwe byose birafise umwanya wabyo baza bakagenda nkuko abo bahungutse bariko barahunguka ubu bahunze kubera intwaro mbi zariho ico gihe uno munsi hariho iyindi iriko irakora biri nka vya bindi canke gusumba vya bindi rero imenye yuko nayo ifise umwanya wayo rero abona babwira yuko bokwihangana kuko umunsi n'umunsi ukuri kurateba mugabo kwama kwatsinze si mu Burundi gusa ni ku isi yose
Urakoze cyane Jean-Claude no kuri izo mpanuro turangirije ko iganiro cyacu kebu kumenye cuno munsi Jean-Claude ndabakengurukiye cyane nkenguruke n'interano zanyu
Murakoze cyane namwe journaliste Jean
nkengurukire cyane mwebwe mwese mwari ko murakurikira kino iganiro mukurikira n'ibiganiro bya radio igicaniro mwebwe mwese mubandanya mugira icyo muterereye radio igicaniro reka nshimire cyane Chantal niragiye ariko turafashanya mu buhinga bw'ibyuma ndabahe isango mu kindi iganiro kebuka umenye gikurikira na gahwana
c'est un groupe de gens qui veulent récupérer ma parcelle parce que maintenant les parcelles coûtent cher et c'est une parcelle bien aménagée parce que so bambaruko ntari Alexi il était témoin au tribunal de grande instance. Vous pouvez relire dans le dossier de sur le document sur le jugement du tribunal de grande instance, sur copie du jugement. Vous pouvez relire, il est témoin. maintenant il est ayant droit. Dites-moi ce genre de procédure, ce que ça dit. Papier qu'il dispose, c'est ce que je vous ai montré. Acte de notoriété faux, duplicata faux, attestation d'appartenance fausse, tout c'est faux. Que voulez-vous? Quand quelqu'un est chassé dans son pays, il y part.
Nacho natwaye umuntu iyi parcelle ni gwanje narayiguze ndayigura mu mategeko n'ukuri ngenze buhoro kuko muri abantu naje ndumuntu siko parcelle yange narayiguze mu mategeko turagira transfer mu mategeko turagira tujana na bavuga Meshi Bernadette turahinduza ibyo bavuga ngo ngo Bernadette yari yarahunze umuntu ashobora guhunga agahunguka akaza kugurisha ibyiwe
ubwa mbere babanje kuvuga ko je ndi mugumusi nahamagaye abantu kugumuka ko ari penale nari ndababwira nti bajya baje harya nti bazanye n'ingorane babona mfise nabo nyine izobashikira kindi babwira nti byose biko bucira mu ngiro nti ikindi inzu nayiguze mu mategeko na nyine kuyigurisha kera mu 2002 yayigurishije mu mategeko ngo tuza kuvamwo ngo tetsha mu ngiro ngo yingirwa Saint-Bernard kiriye ntacho ntimugabone murazi ko Saint-Bernard itari hejuru y'amasentare iyo ngingo n'ubu iraboneka ko atari ya sentare ari ya politique
cice de propriété ono de la banque hanyuma après 40 ngo vaya uyo nzu ni gwanya
abari ku batu iso azere no kiri ala place de notre En matière de vie, le retour est sur un cycle. La réponse est le ministre de l'Éducation nationale, quand vous expliquez la réponse à la demande de l'éducation, à ce moment-là, il y a une possibilité. Et la solution pourrait être peut-être d'abuser des droits de recours à mon âge, parce que le droit de recours, mon âge à mon tour. Vous avez dit que vous allez expliquer.
Ingingo ya icyenda baravuga ko hashyizweho ikigega cy'igihugu cyofasha aba bantu baba bakuwe mu byo bari bahawe na leta kubera ko bene ibyo bazi kuvuga aho bitareza kere de bonne foi nagomba se rero ko iki kigega kitigeze kijaho Mbega wa wano mbikuwa sente vya kozi na haho wikizi wabwa nikana. Ni wabwa wani kanyi na haho bafa shiwe kute kwa ikijiega chari kwa fasha kitawa ya.
Muradi kwa leza kwa damu shaike zikira hali mwe fiwanse ya wazungu nini chani. Ubulero yifon yu muzungu ya bayeho ya mafaramu muzungu hayo ya zani. Nonezu chetu haka lika kutunga ni zawene gihu. Muramenye uko ibi bintu uko byagiye bikogwa kandi uko zimanza ziba zifashe rumwe rwose bafise sa particularité
abavuga yuko mu CNTB udashumbusha ntibazi neza ibikogwa by'uwo mugwi kubera yuko inshumbusho si amahera inshumbusho ishobora kuba irindi tongo inshumbusho ishobora kuba mu bindi bintu byinshi cyane
Kebukumenye ni kiganiro cha radio igicaniro kiri mu rukwikirane rw'ibiganiro 15 biba yagira ibyaranzwe intwaro ya CNDD-FDD muri imyaka 15 imaze iri ku butegetsi kuva mu mwaka 2005